Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Ube nesasa sayelukhulu umcimbi umkhosi omhlanga obubanjelwe esigodlweni emachobeni engwavuma osukwini la izolo nginibingelele ngiphinde namukele kuphinda kuphi lanibola khona le video mangoqala usijoyina leli khasi wamukelekela igama lami ngusibonga konke wakandwandwe mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube beziphume ngobuningi izintombi zibulala inyoka umkhosini omhlanga obubanjelwe engwavuma osukwini la izolo ngumama wentombi ophinda abo nomehlo wezintombi umama uMabeke ehlala nkosi kwakhe Tomthandayo Ngcome impumelelo yalomcimbi waphinde wabonga bonke omama babambe iqhaza ukugqugquzela ukuziphatha kahle kwezintombi zomhlanga.
Lo khulumayo uMabeka uMagwala enhlopho enkulu ehlala nkosi wakhetha uMthandayo. Lapha lo mcimbi esibona muhla umcimbi womhlanga owaqala isilo sethu esebuzile okuyigugu lesizwe sethu kwaZulu. Okuyigugu ukuthi iy'ntombi zethu zihlale ziyigcine ziziyintombi nto zize ziyongena emshadweni yazo. Sibonga kakhulu ukuthi namanje isilo sethu sisayibambile ngendlela okufanele kwenzeke ngayo. Siyabonga nje kakhulu ukuthi isilo sethu sigqugquzele leli siko lingafi, ngoba uma lifa kusho ukuthi njengoba sibona nje iy'ngane zethu zibulawa, zidlwengulwa, zikhulelwa ey'koleni zincane, siyalimala ngempela singumphakathi. Siyajabula singomama njengoba siyigadile iy'ntombi zethu ukuthi njalo nje aziyigcine zibe ngamatshitshi. Kunomama abaningi esibabongayo, iy'godi ngey'godi, iy'ndawo zonke abayihlolayo usuku nosuku. Lelo qhaza labo sithi halala bomama, ningakhathali, nabasezayabezwe. Siqine siqhubeke nokuhlonipheka. Sihloniphekile isizwe samaZulu, saziwa umhlaba wonke ngalo mcimbi lona owomhlanga. Sithi nje halala, aqhubeke njalo amatshitshi ethu.
Mahlabela phambili silo samaZulu mesizulu kazelithini ubonge ukuzimisela kwezintombi nokukhathalela ukuziphatha kahle. Kwanje ngoba lo mcimbi ubuhlanganisa iminyaka engamashumi amane wasungulwa. Uqhube wathi isizwe samaZulu sisabhekane nenkulu inselelo yokulwisana nobugebengu bokubulawa kanye nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Ube esenxusa isizwe nokulwisana kanye nokubambisana nobugebengu obahlukahlukene esifundazweni saKwaZulu-Natal. Uqhube wabonga impumelelo yawo wonke umcimbi ukuba usuze wafinyelela eminyakeni engamashumi amane.
Ninabezilo, kuningi engifisa ukuba ngikuphawule ngenhlahla. Ngiza kukha nje phezulu, ukukha kwami phezulu. Sesiyawusala thina sigxila kukho nabahlonishwa ekhona undunankulu wesifunda, ekhona nondunankulu besizwe bababili, ukuthi lesi sihlava sizawulwa naso kanjani. Ngoba impi uma sesibhekene nayo kumele sibe nobuhlakani ukuthi sizobhekana kanjani nayo. Ndunankulu wesifunda, ndunankulu wesizwe, sinenkinga kulesi sifunda yobugebengu lobo obusabekayo. Ukudlwengula, ukuhlukumeza abantu besifazane ney'ngane. Nalesi sibhamu esilokhu siqhume njalo bakwethu. Kubuhlungu lokhu ngoba lesi sifunda isona esihamba phambili kulezi zinto. Kubuhlungu-ke lokhu ukuthi sihamba phambili ngezinto ezimbi.